Sasa kwenda.
Ah, why?
Ah, tushatosheka muda umeenda tu aisee.
Maria, nimefurahi sana kukutana nawe. Hongera na tutaonana wakati mwingine.
Wakati mwingine vipi? Lazima urudi kwenye ndoa yangu, lazima uwepo.
Ah, si ndio? Siwezi kosa.
Karibuni sana. Karibu sana.
Alright. Does it?
Tony.
Yeah. Kona, malizia wine.